A long time ago in yesteryear, in a town down by the sea, this golden girl, she passed me by and cast a spell on me. Well, I thought I might fall in love like crazy little foolish clown. Will she come from heaven above to this busy little bayside town? A la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. La da 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 da. She looked like Lauren Bacall. Those eyes, they touch your soul. She worked in the shopping mall. Caring for young and old. Her eyes, they shone like emerald in a soft, tempting shade of green. Her legs were firm and sexual. The best legs you've ever seen. La da 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 da